nuko rero nguko mubandanya muvyumva nguko mubandanya muvyumva aha mubandanya muvuriza ni konsamirizi indundi culture ijwi mugiye kubandanya mwumva uwo mugiye kubandanya mubona ni Edouard ndamvukiye mukozi gutazira Dos Santos hano mu gisagara cha Bujumbura no mu micungaro yaho mubandanya mutwumviriza kuri Mega RC 88 n'ibice 2 kubari hagati mu gihugu cyo kimwe no kuraho bose bari ko batwumviriza kuri Mega RC 99 n'ibice 9 mu makungu ya kuri ntibatanzwe ni nkariya mu Budagi mu Bushinwa mu Bwongereza mu Faransa n'ahandi eka ku migabane yose 5 igizisi babane batwumviriza ni kuri we zitatu akaburungu indundi kirito kaburungu kome nuko rero nguko mwimenyereye muri kano kanya nama nabateguriye birye nabiriya ndabayagira kuti none uyu munsi atuyagira ibiki uno munsi rero mu kiganiro icyo utabonye nza kubayagira amoko n'imiryango y'abarundi abantu benshi ndibazi imiryango yabo abantu benshi usanga bazi amoko yabo arakubwira ati jewe ndi muhutu uhura ati jewe ndi mututsi uhura ati jewe ndi mutwa mugabo mubaza umuryango wiwe nta umenye kuri uno munsi rero nico nashimye yuko nza kubayagira kugira ngo mubimenye mubimenye kuko uri umurundi utazi umuryango uvamwe usanga ari ngorane muzindi hari amajambo shasha kuvuga kumwe aha rero toshe twibaza ahatani yina yandi mutina yahe ehe ni mwiyumvire hariho akoko umuryango ubucuti ubumwe inzu gufana gusana nkuko yajyanye ubwoko bwa se yajyanye ubwoko bwa nyina akoma akoko kuri sekuru akamwe karamota basana iki barutwa n'icyo bamariraniye nta musano umwama kubaza umuryango ndakubaza icyo waraye uriye mu Burundi rero kuko ndi kubabwira hari ubwoko butatu hariho abatwa abahutu n'abatutsi kuva na kera narindi kuvaho Burundi bwitwa Burundi ubu bwoko bwari busangiye igihugu ntabwo kubwira ngo abatwa baje bava ha canke hariya abahutu n'abatutsi nabo ngo baje bava anaha ngo bakubwire bati umwaka munaka ivyo byose ntabyo bakubwira aho bageze rero kwibuka abarundi barazi kwa yo moko yose meje kubabwira yamyeho ico tuzi nuko atakorotse va mwijuru kandi atawaraze ngiyiswa va mu kuzimu mugabo rero ugarageje ukagira umwete ukitegereza ugatereje ijisho imbere ukarengana Burundi wobona cyangwa igwa wiwisha yayo moko yaturutse ava yego abantu b'Imana womenya cyangwa ugakekerera ingene yazananye muri zindara ziburasirazuba bwa Afrika mu migani bavuga ko abatwa ko ari bo bayitangiye mu Burundi umengo baje bakurikirana ibikoko ubona ko bamyare ari babitumwa ko mu guhiga mu Burundi naho muri cyo gihe hari amashyamba menshi ntibayaturira nko muri kino gihe abahutu nabo ngo ivyabo ngo vyari bimeze gute ko muri cyo ni kibazo muciye mwibaza mwebwe mwese muri ko mu ntegabiri cyanke muri ko munkurikirana ku masanamu abahutu ngo bamanye ubwira bwo gutema no kurima ngo barigijeyo ikibira hamwe bahateye ubunoge hagiye kubuka batabiza amasenga z'abatutsi abatutsi nabo ngo ivyabo ngo meze gute ngo baje gute ibyo byose nibyo bazikumbure kuri mwe mwese muri ko muntegabiri baba abari kubambona ku masanamu muciye mwibaza ngo baje bimirije ubusho bw'inka sumuheto wabahaye Burundi habanamba imyambi ngo bari bitwaje yera marango yo kugenyura inka zabo icyo mumenya ayo moko yose yaje mu mahoro araheza agwira mu mutekano ntangere umuntu muri icyo gihe yatungwa n'utwiwe icyakenye nacyo yakiguza icyakenutse muri icyo gihe rero ngo imyuga yaciye irwira ndetse n'ibishorwa byaragwijwe abatwa muri icyo gihe ngo baciye bihariza umwuga wo kubumba inkono no kubaza intimiza makingo no kubaza intiza macumu abahutu nabo ngo baciye batsimbatara ku isuka abatutsi batungwa n'inga bakura mutwe bakenye twose iyisi turi ko muri kino gihe iyisi muri ko yari yagutse yego ngo yari yagutse ntibirwa barapfa amatongo n'ubwatsi nkuko tubibona uyu munsi hirya no hino ngo usanze uwundi ya hagutanze warahengana ukitatamurira handi bishitse naho mu karundo ko munsi yatanganyika eh byarashika ngo mu karundo ko munsi yatanganyika maze kurondoka nk'umusenyi watanganyika mwari harize umurambi mukagira igisata yamara rero nta ntara yari yiharijwe n'ubwoko bumwe nta gihugu cyitwa ubuhutu abanamba n'intara yitwa ubututsi ntivyavuye ku batutsi benshi bahaba ntabwo cyari kibare cyabo ayo moko rero yose mbeje kubabwira yarakwiragiye mu gihugu ararandaranda baracyagatira igihugu baracyagura Uburundi ruko niko bwakoze mukanye nababwira ibijyanye n'imiryango Kubijyanye n'imiryango abatwa ntibafise ngo imiryango biharije biyitirira imiryango myize myize y'abatutsi bakiyita abatutsi b'abanyakarama bakiyitirira benengwe bakiyita abanyagisaka Gicho byavuye ko nuko bashorera iyo miryango bakayisaba ikarabashigikirika nabagerera muti none imiryango y'abahutu n'abatutsi meze gute kumbura icyo ni kibazo kuri ko wese ategabiri ashobora kuba yibajije abahutu n'abatutsi imiryango yabo iri kwinshi abahutu n'abatutsi bari kwinshi ngabose bitirwa umuryango w'ibuse abakurikira umuryango w'ibunyina nabo babita inkura nkobwa kuko arabo mu gahinga cyangwa inyina wabo atakowe rimwe na rimwe rero ngo iyo umuryango wasagaraye batakemenyana byarashika bakava ku bagore babiri bari cyagura ngo bamwe nabo mu nzu kwa naka abandi ngo nabo mu nzu kwa naka byaratubyeri ugasanga basangiye izina gusa no gushingiranira barashingiranira byarabizera ko bahuje umuryango Ahandi naho ngiyo bamwe bamenje abandi bababuza canke biyambisibara mu bundi buryo abasangiye abasigaye bukwikora kwiceyi barabitadaturako bakitirwa izo zibiri bari umuryango umwe eh ngo byo harabishika bakitirwa izo zibiri bari umuryango umwe nkababanda nabongera harababanda mfyufyu nababanda macuri abongera ngo bongeye amata moyo yandi n'ikibi mukindi Banengere babwira amoko n'imiryango y'abarundi mu bisanzwe basangiye umuryango wabakomoka ku musekuru umwe ariko hariho izina ry'umuryango ryerekana iyo baje bava nkabitwa abajiji abashubi babwirizwa ko baje bava mu bujiji no mu bushubi hariya muri Tanzania umuryango w'abanyarwanda w'abanyagisaka yajiva mu Rwanda n'igisaka cyavuye kirumikwa ku Rwanda Abakigana barera ngo baje bava irukiga no mu murera irwanda bo barazwe n'igihe bashikiye mu Burundi. Hari imiryango igwiriye mu Burundi uko isanga no mu bindi bihugu mutini yi. Ene mwiyumvire. Hariho abenengwe abanyakarama abega ababanda bari mu Burundi no mu Rwanda abahinda abayanza basambo bi Burundi barafise bene wabo ibuganda muri yankore. Iyo rero ubizina rimwe cyangwa birahuye yasa twogize duti no guhurira na gusa noneho aho anyari menshi ntivyova kwisanganya habanamba isano ririho ihuriro rirondewe ryoboneka iryo shisho rero ryoshobora kutumurikira tukabona isano ry'abarundi nabo mu bindi bihugu iryo sano ryoboneka umuntu ariravye neza kuma iri kubwenge tukaribona isano ryoboneka yego ryoboneka iryo shusho ryoshobora kutumurikira tukabona isano ry'abarundi nabo mu bihugu bitwegereye ushaka rero kumenya abarundi ntiyo garukiriza ijisho ku nkiko z'u Burundi oya mu byumve soko byogende ubwa mbere cyo mumenye baragenderaniye nababanye ibyo basangiye ni byinshi mukanye ndababwira imiryango imenyekana mu Burundi Imiryango imenyekana mu Burundi ni twedodagora yose ngo tuyimare. Iyizwi cyane cyane ni iyi. Reka abantu b'Imana muri ko munde gabiri duhere kuya bahutu. hariyo abajiji, abashubi, abahanza, abasanzu, abavumu, hariyo abaganyari, abahuzu, ababeya, hariyo ababingo, hariyo ababogo, abachuli, abagaranzura, abagasa, abagiri, abagogo, abagongo, abaguba, hariyo abungura, abadara, abadaha, ababira, abagona, abagoro, abagwiza, abakebero, abajwiri, abarishi, abarunga, abagumira, hariho abahiza, hariho abahoro, abahunga, abaragane, hariho abaragu, abaranga, abakiga, abaraza, abasengo, abasenge, abasigu, abashingo, abashingo rero turanabasanga no mu muryango w'abatutsi b'abahima, ariko turacyabana tubibaza barye n'abari ababizi kugira ngo baze kubazo bidusobanure namwe tuzibabwira. Hariho abakaravya, abatanda, hariho abarama, abatonga, hariho abatondo, abanyange, abanyuka, abayengero, hariho abayogo, abazibira n'abazimbura. Iyo rero yari imiryango y'abahutu imenyekana mu Burundi mu kanya nababwira y'abatutsi. Bantu b'Imana muri ko munde gabiri buryo ngo abatutsi bari kubiri. Hari abatutsi banyaruguru n'abatutsi bahima. Kera rero ngo baraziriza cyane. Umututsi w'umunyaruguru ngo ntiyosabye umugeni mu batutsi b'abahima. Haba namba ngo ninka yabo hari imiryango itayitunga. Barongera bakabakomera mu bikorwa by'ibwami n'ibuganwa basa n'abakebana. Abatutsi b'abanyaruguru barakengera ngo abahima namba ari uko baje mu nyuma baranebagora ngo n'ibikorwa byabo. Imiryango y'abatutsi mu banyaruguru mutini yi ene muyimvire. Hariho abanyakarama, abenengwe, abakundo, hariho abashoka, abavubikira, ababibe, hariho abanyarwanda, abanyabugufi, hariho abanyagisaka, abega, hariho abasasu, abasafu, ababanda, hariho abakono, abarorere, hariho abaroha, abagubere, abahondogo, hariho abashoma, hariho abayogoma, hariho abashungure, hariho abungura, abaha, abahimba, hariho abatsindagire, abatsinga, abategwa, abanyabwoya n'abanyarukiga. Mukanye ndababwira imiryango y'abahima. Imiryango y'abahima mutini hariho abahinda, abayanzi, abasambo, hariho abapfumfu, abavejuru, hariho abazigaba, hariho abaheka, hariho abashingo. Murumvise ariko bagarutse mu muryango w'abatutsi bahima. Ubwa mbere mutwabumvise mu muryango iva mu miryango y'abahutu. Ubu naho abashingo baragarutse mu muryango w'abatutsi bahima. Nubwo nyine iki tubemereye tuzobaza barye n'abari yababizi kuturusha hanyuma kumbure bazoduha umuco. Namwebwe kumbure muce mwibaza muti bega ni kuki abashingo tubasanga mu bahutu tukongera tukabasanga ni mu batutsi bahima. Icyo tubemereye tubanage dusisangura tuzobaha umuco kuri ibyo bintu. Hariho rero abacyaba, abunguti, abahirwa, abashege, abasigi, abaramuka, abiruntu, abarembe. Reka ubona ndababwira imiryango y'abaganwa. Ubuganwa si ubwo kuko tuvuga batwa abahutu n'abatutsi. Haba namba umuganwa ni ubuganwa n'abantu n'amajambo. Ngako aho wambere ahise umwami ari ku ngoma yahingabo abana biwe kuko abizigiye bazomushigikira kandi aziko batazomusharika. Baramuserukira mu ntara z'i Burundi. Himyundi mwami abo hambere iyo badashoboye kwirwanirira barakugwa mu ngabo bagatahira. Baguma bitwa baganwa kwiteka, ariko rero kuba batagikora igikorwa cyatumwa baganwa n'igihugu barava bakitunga nk'abandi barundi basanzwe. Umwana w'umwami yavuka ari umuganwa. Umuganwa umwana w'umwami yavuka ari umuganwa. Umwana w'umuganwa nawe yitwa umuganwa. Niyo atarose intara ngo yishikire ibwami si yaramuha ubutware akaguma yitwa umuganwa. Barige na bariye bati umukobwa w'umwami, umukobwa w'umuganwa yashingirwa nabandi. Umukobwa w'umuganwa yashingirwa n'umuntu wingira kamara va mu muryango mwiza w'abatutsi b'abanyaruguru. Icyo gihe rero yitwa umupfasoni. Abapfasoni rero bari abashingiwe n'umwami cyange umuganwa kibure, abashingiye umuganwa cyangwa umwami bamuhaye umwami kazi. Abapfasoni bafitaniye ubucuti n'uwaganwa kuko bashingiraniye ariko bagumya umuryango wabo. Muti none ni iyi miryango y'abaganwa. Ehe ni mwiyumvire. Hariho abatare, abezi, abataga bambutsa n'abavuna bo kwa ruvuna rwa ntare, tukarangiriza ku basumaro bo kwa busumano, abaranga rwo bataga bahiriza izina mu kudeha mutagambikije. Abasine bo kwa musine, iyi miryango meje kubabwira. Yemwe. Nta muntu emwe nta muntu ngira murabizi. Iyo miryango yamyikebana kuva na kera na cyane cyane abezi n'abatare kuko nibo bari bagwiriye kandi bapfu ingabo. Mukanya rero ni mu nkunde ndababwiriye ndababwira kubijyanye n'ihinduka ry'ubwoko n'imiryango nibyumva barabwira mukanya. Kubijyanye n'ihinduka ry'inyini kubijyanye n'ihinduka ry'ubwoko n'imiryango ubwa mbere ntangora kubabwira ugutahira kw'abaganwa. Iyo hemye umwami mushasha yashikaga bira abo basangiye izina nabo kwa inarume baba baramurwaniye. Muri icyo gihe umuryango wahora ku butegetsi warakomborwa hagasigara ufise ingabo zimurwanirira. Nk'ubu himye ntare abezi bogiye baracokera hagasigara ukomeye ku muheto. Yego niko byari imeza aho hambere hahise ubikomeye ku muheto niwe yasigara. Umwanya gifise inga amatongo umuganwa yaragumya ako kazina. Iyo nahatanguye gukena muri icyo gihe bavuga ko yatahiriye. Uko himye uwundi mwami niko imiryango yo kubami ba kera yatera isubira inyuma. Abahiruka ku ngoma barabatera ku muryango wabo w'ubutare w'ubutaga n'ubwambusa mu kubasohora mu kubasobanura baki bakabitirira izina rya musekuru wo hino. Nkabitwa bakundo bo kwa rukundo rwa ntare, abavukire bo kwa ruvubikira bakitwa batutsi bavuka mu munda yaba munda y'ingoma. Ariko rero baguma barurwa mu muryango myiza y'abatutsi yahana bageni n'abaganwa. Niko byari bimeze abantu b'Imana muri komunde gabiri. Ikindi mwamenya abaganwa bagira ngo nabahutu ihibambewe kwari kujajura abantu b'Imana, kwari gutembekeza abasuku. Icyo mwamenye ni uko atanu umwe arava mu baganwa ngo yitwe umuhutu ahubwo akorokera mu muryango w'abatutsi. Abantu b'Imana reka ubona ndababwire ku bijyanye no kwihutura kw'abahutu. Ego muri kino kiyago icyo utabwe kino kiganiro icyo utabonye muhumvira byinshi. Yego ikiyago murumva ko cyamaze kuba umunoni ni kiyago kiryoshye nk'inyama y'ikindi. Kubijyanye n'iyi nkuru yo kwihutura kugira ngo tuyibatororokanirize no bamenyesha yuko twifashishije ibiri mu gitabo cy'imigenzo y'ikirundi. Icyo gitabo cyanditswe na Jean-Baptiste Ntawokaja akaba yacyanditse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 78 niho yacyandika. Ngumuhutu yabatunzi nga cyange agabanya ingabo ntiyasubira kwabira umuntu kazi habanamba ngo yabire umututsi kazi. Abana bavyaye baza basa n'abatutsi. Umuhungu we nawe aronguye umututsi kazi abana vyaye bacika abatutsi b'inyamo bakagumya umuryango arabashubi baguma arabashubi. Arabajiji bitwa bajiji bakitwa abatutsi babihuture. Reka mbandanye ndababwira ukwiyandura kw'abatwa. Umutwa ari we muyanda ngwamaze gutanga ngwamaze gutunga akimukira mu gihugu batamuzi yarasangira n'abandi bagasabana bageni. Yego niko byari bimeze. Icyo gihe rero yahari ubwo mu batutsi cyangwa mu bahutu. Uko rero niko kwiyandura. Mukanya ndababwira ubucuti n'ubumwe. Kubijyanye n'ubucuti n'ubumwe abari n'icyo bapfana no kuvuga bafise umukurambere akizwi bahurira ko bitwa amacuti. niko babita abahurira kuri abahurira kure batazi neze uwo isano ryanduruka ko bavuga ko ara ibisanira abatacyo bafana bitwa barundi yego icyo mwamenye nuko umuryango ukurikira izina ry'ibuse wewe uri kurande gabiri umuryango wawe uva kuri so wawe ntuva kuri nyoko wawe abantu benshi usanga bitirira umuryango wa nyina sivyo na gato umuntu wese na cyane cyane kuri mwebwe barundi mwitirirwa umuryango waso eh niwe mutware ni mutware umuryango w'abanyoko wanyu ihibambewe ubushuti nibisanira bikurikira inzira zombi bikurikira inzira zombi bifatira ibuse nibunyina bikava no kubumwe bwaba bwazanwe n'abageni sebuko umuntu numuvyeyo nkase yego sebuko umuntu numuvyeyi nkase umugabo w'umugabwanyu ntaba kibaye barundi umugore w'umugoranyu ntimuba mukiri barundi none ubucuti bukuru buva hehe ko muri cyo ni kibazo muciye mwibaza eh bayi nka wawo ndinga icyo umwana w'umwami aririra kironka ubucuti bukoraho bava reka ndakibabwire mukanye ubucuti bukuru nubwo umwana na se na nyina yego ubucuti bukuru nubwo umwana na se na nyina na se kuru na inakuru na bene wabo na basaza be cyangwa bashikibe na base wabo na banyina abo bayinarume bayinasenge bene se wabo na bashikabo cyangwa basaza abo hariho bavyarawe abahungu abo n'abakobwa abo hariho abasengezana abishwa abuzukuru n'abuzukuruza ubwo bucuti mbeje kubabwira ndaho bwikura ngo bikunde oya nisudire burafise we burungu muryango ukomeye hariho n'ubucuti buva kugushingiranira kubashingiranira bushingiye ku mugabo n'umugore umugore rero arazanira inshuti umugabo umugabo nabakazanira inshuti umugore yego niko bimeze abantu b'Imana abitwa ko bavyara umugabo wiwe umugore abita sebukwe nabo bamwita sebukwe nayi nabukwe nabo bakamwita umukazana abitwa ko bavyara umugore wiwe umugabo abita nawe sebukwe nayi nabukwe nabo bakamwita umukwe abo rero nisenge na se wabo bayinarume ni nyina ni banyina abo ni bayinasenge base na banyina b'umugabo n'ab'umugore babita bamwana canke bacambo bene wabo nabo b'umugabo nabavyara biwe babagabo umugore abita baramuwe nabo bakamwita muramu wabo ngira ngo muri kumura abantu muvyumva abantu b'Imana bashiki b'umugabo nabashikabo nabavyara biwe babagore babagore abita baramukazi biwe umugabo nawe yita baramuwe basaza b'umugore bene wabo basaza abo bavyarawe bose abana babo nabo baravukana canke baba abavyara mukanya ndangiriza ku miryango imwe imwe icyo yazira haraho hambere hahise kubijyanye n'imiryango imwe imwe icyo yazira hari ibintu imiryango yagendereje isanga ntibiyerera ikibigira indahiro uwo muryango wabo atarengako bifatiye cyane cyane ku nka no kubageni yego nk'abanyakarama ngo ntibatunga inka y'umufyiri ngo niyigiye mu zindi yarazisema zigapfa cyangwa zikanyagwa abasafu n'abashoma kwari uko nyene n'abarembe ni hamwe ngo kuko ngo mfizi y'umufyiri yari icyo mu muryango wabo mukurangiza kino kigande cyutabonye kino kiyago no babwira ko nabahinda bazira gutunga inka y'igihororo yego ngo barazira gutunga inka y'igihororo uwundi muziro umwomenye nuko hari umuziro w'abahinda ngo ntibabandwa yego ngo ba ngo ntibabandwa abacaba nabo ngo ntibatunga inka yagahiza Nuko rero nshuti bakunzi banwanyi mwari mundeza biri mu kiganiro icyo utabonye ngira ngo mwashoboye kumva byinshi mutari muzi mutashoboye kubona reka nshimire mwebwe mwese mwanteza biri mwebwe mwese muheje kungurikirana mukoresheje amasanamu kumbure kino kiyago urashobora kuba wagishimye cyakunezereje ntucigumizemo haba namba urashobora kuba uri muri Afrika ufise inshuti yawe uri mu Budagi muri Amerika cyangwa muri Aziya cyangwa Australia chumurungi kila keno kiyago kugira ngo nawe achumviriza kibone ye ariko rero ntutangwe no kugira icyo uvuze icyo wushikiriza kuri kino kiganiro cyo tabonye mbeje kubashikiriza nuburenganzira bwawe urashobora kugira commentaire ugashima cyangwa ukagaya nuburenganzira bwawe ariko icyo nzi cyo ndazi yukushimba biranezereza kurusha ugize icyo mwiye niba araho nahengamye umbwira uti byageze kunuko nuko rero reka nongere nshimire abari mu bihinga bw'ibyuma bakoze bikoringa Edora na umvukiye mukunze gutazira Radio Santos ni je namanda bategura kino kiganiro mukagishikirizwa n'insamirizi indundi culture mubandanye muroranirwa bivanye naho muri mubandanye mumerwa neza.